Ona mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuLwezi 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zikahulumende zikhala ngokuthi azikatholi iholo lazo. Uhlangothi lwe-SADC olubona ngezomvikela luthi lwaqhutshwa kuhle ukhetho lwakwele Mozambique, lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besithi kwaba lokuqilibezela. Umhlangano wamazwe athuthukileyo owe-G20 oqhutshelwa kwele Brazil uthi kumele kuthathwe amanyathelo aqinileyo awokulwisana lokuguquka komkhathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende eziningi zikhala ngokuthi azikatholi iholo lazo ngemfanelo ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usadalala, njalo iningi selilungiselela ikhefu lekhisimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ezinye izisebenzi ezikhulumela umsakazo we-Studio 7 kanye labameli bazo abakunhlanganiso ezithiyeneyo bathi okwamanje bathole ama-allowances abawahlawulwa ngedola laseMelika ukuthi iholo ngokwalo abalibhadalwa ngemali yakuleli iZimbabwe Gold kumbe iZiG alikangeni emabhanga. Kulabanye njalo abathi ngokubili i-allowance leholo abakakuholi. Bathi uhulumende ukhanya usesehluleka ukubadolisa imfanelo zabo. Nanku useze waphungula isilinganiso samafutha ezimota anikwa ezinye izisebenzi, njalo wamisa inhlelo athi zichaphaza imali. Umnumzana Mlungisi Juma olipolisa ngomunye wabakala ngokuthi abakaholi.
Inyanga le sithwele nzima thina njengama-civil servants abasebenzisa ibhenki le-First Capital. Akulazi imali ezingenile, sizame sazame uku-check ibalance, sigcine sezingena ezikweletini zongama-minus 100 something zig.
Umongikazi unkosikazi Nompilo Dube ukusimo esifanayo.
Sesileviki yonke simele liphay kwaphonga ubuya ama-US iziga sikalibona. Size sabuza amanye amabhenki obostuart bayithola thina sikayithola, sazi ukuthi i-government ithini. Kodwana sizwe ama-rumors ukuthi i-government kayinikanga amanye amabhanki njengane i-Barclays.
Omunye njalo okhala ngodaba lunye unkosikazi lithini Mabhena, yena ongumbalisi.
Njengababalisi namhla sivukele khonapha ebhenki sithi sizodinga imali, kodwa isimanga ukuthi sitshela ukuthiwa izimali zethu kazingenanga, kasiholanga, asikwazi ukuthi ukuhamba njani. Sokuphinda sisimangaliswa loyo ukuthi abe-health lamapholisa lamasosha abatholanga labo, especially laba abaholela amabhenki yona laba wethu akahulumente. Ngoba nxa kuzathi kuyikhefu enkulu kangake kaDisemba ekhisimusi izimali zihle ziqalisa ukuthiwa kazisangeni, kazisekho, ziyashota.
Abenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende abagoqela iZimbabwe Teachers Association, Zimbabwe Nurses Association le-Amalgamated Rural Teachers Union bakufakazile ukuthi ngempela izisebenzi azikatholi imali zazo ngemfanelo kulinyanga. Umnumzana Themba kuye Moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eye-A2.
Namhla ababalisi abaningi balibonile iqiniso lokuthi uhulumende we-Second Republic kalandaba labo. Umuntu avuke kati bhasi asuke emakhaya ethe siyafika ebhenki athole ukuthi kakulamali. Lamanje ngikhuluma nje kathesi sinje ababalisi abanye lokhu bengatholi izimali zabo.
Esinye isisebenzi sikahulumende esikhangelane lokuholisa izisebenzi sitshele lomsakazo ukuthi udubo olungabe lubangele ukuphuza kweholo imitshina yamabhanga. Behlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Julai Moyo. Ukuphuza kweholo lezisebenzi kuza ngemva kokuba uhulumende ehlise isilunganiso samafutha ezimota awapha ezinye izisebenzi zakhe, futhi wamisa imihlangano eqhutshelwa phandle kwelizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kunyanga yezimbalwa ezidluleyo lehlisa isisindo sezigi okuyisilinganiso sama-43% okubangele ukuthi iholo lezisebenzi ligugudeke. Mhlaka 13 wayo nalenyanga uhulumende walobela ingatsha zakhe incwadi ezazisa ngodubo lwemali abhekane lalo. Izisebenzi kahulumende ezinye zihola imali efika amadola angamakhulu amathathu $300, kuthi enye yayo engamakhulu amabili amadola $200 ibhadalwa ngezi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngezomvikela kumanyano weSADC olwe Organ on Politics, Defense and Security luthi luqhutshwe kuhle ukhetho emazweni abalisa eMozambique, kwele Botswana kanye lakwele Mauritius. Loba nje abamabandla aphikisayo kwelo Mozambique bekhonana ngokuthi kube lokuqilibezela. Umnumzana Daniel Chapo owebandla elibusayo leFrelimo nguye onqobileyo njalo usengumongameli. Umbiko lo wethule namuhla eHarare emhlanganweni weSADC Troika ohlolisisa ukhetho oluqhutshwe emazweni la kanye lempi ekwele DRC. Umhlangano lo obukhokhelwa ngumongameli Samia Suluhu wakwele Tanzania uzanika izinqumo zawo inkokheli yeSADC ezaqhuba umhlangano omkhulu weSADC Extraordinary Summit eHarare kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akubangalisi ukuthi ubone iSADC iphuma lesinqumo esifana lasona lesi ngoba yiyo indlela vele esebenza ngayo. Iyandisa kakhulu ukwakhelana kwalapho basezihlalweni lobungane balapho basezihlalweni kulokuthi ihambise phambili amalungelo abantu lokubanjwa kokhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho nxa lungahambanga kahle kuqakathekile ukuthi bakhulume njengoba kunjalo ukuze iSADC ibe lokuthula ibe lengqubekela phambili.
Ye, nxa sikhangela-ke siyabona ukuthi khonoko okunye yitroika yikho phela okuzahanjiswa khonangale kwi-SADC Extraordinary Summit.
Yebo, yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuzakwenzakala. Itroika ingahambisa indaba le ku-SADC Summit izafika ithathwe ngayonaleyo ndlela itroika ikhulume ngakhona. Nganxa kungaba lezinsolo kayisoze zibe yineziyane ezithi zona ukhetho lokungaluhambanga kahle. Basengathi yebo kambe lapha lalaphana kuhambanga kahle kodwa ngokubanzi balukhetho luhambe kahle ngakho-ke imiphumela yalo ikhonisa lokhu kufunwa ngabantu beMozambique. Ngakho-ke angibona ukuthi kuzaba lenkukuthi singafika ku-SADC i-extraordinary summit sizwe sokuthiwa khona hhayi ukhetho lwaluhambanga kahle aluhambisananga le-SADC principles and guidelines on elections ukuthi aluhambisananga lo mthetho weMozambique namalungelo abantu beMozambique. Lokho kasikukhangelelanga ukuthi kungaphuma kulo mhlangano i-extraordinary summit.
Kodwa kukhona yini ukhokhelo obonayo ukuthi angasukuma aphoselakhe ethi hayi bantu esikukhulumayo isigu?
Angiboni ukuthi ukhona ozasukuma akhulume ngaleyo ndlela. Hhayi, indlela okungakhona yebo kambe sike sabona eZimbabwe ngo-2023 iripoti yeSADC isuthi ukhetho aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kodwa lokhu asikukhangelelanga ukuthi kungaba yinto esijwayelekile ukuthi izabe ikhulunywa njalo nje kusadak esingathi thina siyinomo ngesikhiwo. Ngakho-ke yebo kambe bangakhathazeka abanye kodwa kangakuthi bangasukuma kukhulume khona laphana emphakathini ngoba labo babekhangela ukuthi kusasa bazakhomba ukukhetho oluzakhangelwa ngabanye. So kwelusana lokuncedisana lokuvikelana yikho esesikubona kakhulu lokuthi kugxilwe kakhulu emalungelweni abantu lokusebenza komthetho lokuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba njengoba ngike ngathinta ukhetho olukhululekileyo luqakathekile kusadike Afrika ukuze simise kahle uyanga simise kahle ungabi le misebenzi silwise kahle izimpi lezigqumeka indawana zonke sibe le ntuthuko. Konke kugxile kuthini ukhetho olungolukhululekileyo olusuthisa bonke abantu kulelo lizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaWard 1 eVictoria Falls ezimele umnumzana Ephias Mambume uthi uselungiselela ukukhweza eSupreme Court udaba oluphikisa isinqumo somthethwandaba weHigh Court esisanda kwethulwa esimvimba ukuthi ancintise kukhetho ngoba ebikwa engabhadalanga indleko zakhe kukhansili okumthathela leli lungelo ngomthetho welizwe. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimelayo umnumzana Dinashe Runganga ekhuluma leStudio 7. Ukhetho lolu luzaqhutshwa mhlaka 30 ekupheleni kwayona le inyanga njalo udaba lokuthi umnumzana Mambume angancintisa lwakhwezwa ngomhlali we-Wand ancintisa kuyo. Umnumzana Mambume wake waba ngukansila kuleli dolobho ngaphansi kwebandla le-CCC, kodwa wamiswa umsebenzi njalo ubikwa elo sekelo lwake wakhokhela lelo bandla, umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngalolu daba.
Izizweni ephume emthethwandaba ayihambelani ne-evidence esifake emthethwandaba. Ngihambe emthethwandaba ngiphethe ama-original invoices lawana athunyelwa ezindlini ekupheleni kwenyanga. Ngiphethe i-original invoice etshengisa ukuthi angilasebenzi. Ngihambe njalo ngiphethe i-receipt imali engayibhadala mhlaka 8 October, that was about 7 days before the sitting of the nomination call. Ngabatshengisa, ngabatshela ukuthi yiwo ama-document aphuma phakathi kanye kanti kodwa yena umantshi wasebona kufanele ukuthi anike i-decision engakhangeli i-evidence engangiyifake phambi kwayo. So angifithiseki njalo angilasibeni.
Wona umkhankaso wenu uqhubeka njani? Abantu bayalemukela yini esigabeni abaka ward 1?
Ukuphumelela, siyaphumelela. It's obvious dadewethu ukuthi siyaphumelela. Sikhangelela ukuthi i-Supreme Court izakhangela i-evidence ezafakwa phambi kwayo. Lapha-ke bekungani kulesinye isandla esingekho right ade sifuqa into leyo ukuthi ihambe ngendlela ehambe ngayo. Abantu ku-ward 1 vele angithandabuzi ngani ngoba ngawina nemadini e-force edlule 75% kumnyaka odluleyo. So angila doubt ukuthi i-community iyasekela imisebenzi yami.
Liqiniso yini ukuthi umnumzana Chamisa uyawusekela umkhankaso wakho?
Okusalayo my sister yikuthi ngingumlandeli kaNelson Chamisa. UNelson Chamisa silandela uNelson Chamisa the vision, Nelson Chamisa the leadership, Nelson Chamisa the principles. So yes, ngingumlandeli wakhe and lapha ngithandabuzi ngiclear ngakho and nguye umongameli othungamela i-movement yama-citizens in Zimbabwe.
Umnumzana Elfas Mambume oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 1 edolobheni le-Victoria Falls. Siphinde saxoxa lomnumzana Clement Mukwazi okhankasela ilunga lebandla le-ZANU-PF elincintisa kulolu khetho. Umnumzana Clement Mtonderai Mukwazi.
Ya wombono wethu hayi abantu bayazamkela kakhulu into ngezanu-PF ibantu ayilizinayo kakhulu lapha e-Victoria Falls lapha e-Zimbabwe. Candidate yethu yicandidate engasontsha ebantwini yaba ngukhansela kwesikhathi esifitshane sometime ago la ingene futhi okwesikhathi esingani ngenxa yokuthi kulomunye kade khona laye kade sebekit by iparty yabo. So abantu abaningi bayamazi vele ukuthi ngumuntu okwanisayo ukusebenza. Sesikhalisile ukucampaigner, yenza ama-door-to-door, yenza ama-posters, bafaka lapho ukuthi abantu bakwazi ukuwabala bebona i-manifesto ngokubona ukuthi yena uzabayenzelana abantu angabe sengenile. Siyenza ama-door-to-door ethu sibona abantu vele bayasiyamkela kakhulu, bayamthanda kakhulu. Iwadi leyo yiwadi enkhulu kakhulu, yiwadi entsha, ngathi iwadi entsha ngokuthi kudala sasile wadi 1 kodwa kathesi iwadi 1 le siyabambana le wadi 2, i-old wadi 2. Sesiyiwadi enkhulu, ihlanganisa ama-industry, ama-business, town, konke njalo. So hayi sibona ngabe mhlaka-30 ubuya, mhlaka-30 ufika vele hayi ukuwina kuphela vele asibone ukuthi ngaziyo. Sesikhangelele ukuthi sivile kakhulu njengokutho kwanokwana kwakudala ukuthi sifuna ukuwina okule mthindo.
Siyabona njalo ukuthi kulo daba olusemthethwandaba
ikhothi ivumelane naye umuntu lo ukuthi for sure umuntu lesikhonzi kantinakasi ilanga ilenithi likoti ihlala lapha efolosi kade ngakabhadali. Ngenxa yakhonokho bathe bona abasezi bawuvumele ukuthi akhombezi lokhu siyakuzwa njengama-third party isinti thina singasoum abantu abayenzi i-application yakhona yona leyo. kodwa umuntu lo angaphumelela i-candidate iyabe siyangena kungela omunye umuntu ophikisana layo.
Ye, okutsho ukuthi awakho amanye amabandla ancintisayo futhi ngaphandle kukamnumzana Mampuma.
Ye, iwadi leyi abantu behamba kule mnesheni kodwa kuhambe ama-candidate amabili kuphela, kuhambe yena ucomrade kasawezanisiyes nomampuma o-independent ume ezi-independent. Siyokhuluma thini kwethu thina eze party vele siredi vele zihlele ukuthi singene ku-election yakhona nale kamhlaka-3 November, kodwa i-court ingabe sithe nalo omunye akavunyelwa ngenxa yezikweleti akuya kungaphela election umuntu akabe sezingenela yedwa kungela muntu omunye mhla.
Umnumzana Clement Mukwasi ukhankasela ilunga lebandla leZANU-PF elincintisa kukhetho lokudinga ukansila kaWard 1 eVictoria Falls. Umnumzana Tonderai Mutasa. Abakhokheli bamazwe athuthukileyo aphansi komanyano we-G20 abasemhlanganweni oqale eBrazil izolo sebekhuthaze amazwe omhlaba ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni lobuyanga, indlala, ukuguquka komkhathi kanye lokuqeda izimpi. Umhlangano lo ungenwe ngabaholi abagoqela owemelika umongameli Joe Biden, uCyril Ramaphosa wakwele South Africa kanye lomongameli wakwele China uXi Jinping. Iziphathamandla zomanyano wezwekazi le-Afrika owe-African Union lazo ziphatheke emhlanganweni lo okwakuqala lonyaka. Ekhuluma namuhla umongameli weBrazil umnumzana Lula da Silva ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo futhi aqoqe imali enengi ezasebenza kunhlelo zokulwisana lokuguquka komkhathi. Inkuthazo le yethulwe ngabaholi abachiyeneyo abagoqela uBiden. Izolo umhlangano we-G20 lo wethule umbiko ukhuthaza iziphathamandla zamazwe achiyeneyo ezisemhlanganweni wokucebisana ngokwenqabela ukuguquka komkhathi we-COP29 oqhutshelwa kwele-Azerbaijan ukuthi lazo ziphume lamanyathelo aqinileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke waba semhlanganweni we-COP29 lo kunsukwana ezedluleyo wethula inkuthazo efanayo. Sixoxelo lwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Engukhangeleleyo emhlanganweni we-COP29 yikuthi abakhokheli be-Afrika bake bame into yokuba ngama-cry babies behamba besebenzisa imihlangano leyi ukuyakhala nge-climate change, sengathi bazama ukucela uncedo lokudinga usizo. Abakhokheli be-Afrika kakabe behlangane baye ku-negotiate as one block, njalo bayekhuluma into eyodwa njenge-Afrika, bame ngalizwi linye, bamele into enye. Yinto eqakatheke kakhulu, njalo ngikhangelela ukuthi abakhokheli be-Afrika bake basibekele ukuthi bathini bona, bakhangelela ukuthi kwenziweni ngendaba yama-displacement la adalwa yi-climate change, ngoba siyananzelela ukuthi ukuguquka komkhathi kumbe indaba ye-climate change, ama-floods aya-displace abantu abaningi kakhulu e-Afrika, kuphinde kuthi le ndlala futhi layo idala ama-internal displacements amaningi kakhulu e-Afrika. Ngikhangelela ukuthi ngizwe ilizwi labakhokheli be-Afrika liraiza kakhulu ngalindaba lenti kakhulu nxa sikhangele indaba ye-compensation yabantu abadisplaiswa yi-climate change. Kuthi for okwesibili ngikhangelela ukuthi ngizwe ukuthi bathini abakhokheli be-Afrika ngale i-mining abayivumelayo edisplaisa abantu bemayina ama-minerals angasinika i-alternative source of energy engaso-coal. Njalo futhi bathini nge-displacement edalwa ngama-hydro dam projects esiwabona edisplaisa abantu ezwakazini lonke le-Africa, ngoba i-clean energy e-Africa ibuye yadala ukungcola kokudisplaiswa kwabantu. Ngikhangelela ukuzwa ilizwi lamakhokheli be-Africa liphuma obala ngento ezinjalo.
Umhlangano we-G20 siyabona ukuthi ungenwe la iziphathamandla ze-Africa, eze-African Union. kuqhakatheke kanganani lokho.
Sidiskathi imibuthano enje kumbe ngithi inhlanganiso ezinje ezikhanyelelwe izinto ezi-affecta umhlaba wonke zibunjwa zisenza njalo futhi zisenza izinqumo iAfrika ingekho idiskaswa iAfrika yona ingelalizwi elifakayo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi iAfrika imeme mbibe khona ekwenzweni kwalezi zinqumo. Kodwa akumelanga kube yikuba khona kuphela kusiba ornamental kumbe kuyikudecorator kuthikha amabox ukuthi kuthiwe iAfrika la ibe khona. Sifuna kumele kube khona ilizwi leAfrika, hathi kuphela inumbers zabantu beAfrika. Mbona ingani into eqakathekele kakhulu ukuthi ilizwi leAfrika lithini, injongo yeAfrika kuyini, iposition yeAfrika ithini ngalezi zinto. Yiyo into eqakatheke kulezo zonke izinto ekubeni khona kweAfrika. Asifuni kuba khona kuphela ukuze abantu bathole ukuyashopa lokuthi bake bavakatshe benze development tourism, kodwa sifuna abantu abazahamba bayesimela bakhulume iposition yeAfrika qobo lwayo, njalo futhi babe strong kuma negotiations, bangafiki ngale sebeqala ukuncenga besenza umncengazwe, kodwa bayelwela iposition yeAfrika, bayelwela inzuzo yeAfrika, bayelwela amalungelo eAfrika enhlanganisweni lezi.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ulwela ukulondolozwa kwemvelo njalo uhola inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Kwezivela kwamanye amazwe, abezindaba abe-AP babika ukuba sokubotshwe amapholisa amahlanu kanye labakubutho kwele Brazil abetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende kamongameli Lula da Silva. Abakuhlangothi lwezomvikela kumanyano we-United Nations Security Council bathi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zivunyelwe ukunika abantu ukudla eGaza abalambayo ngenxa yempi ephakathi kweHamas le-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kweziphathelane leMelika, ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ethatha intambo zombuso ngozibandlela ngomnyaka ozayo, kulababili abangosomabhizimusi abakhangelelwe ukuba baza kuba ngabacebisi bakhe abazamncedisa ekuphunguleni indleko yemali kahulumende. Ababili laba ngumnumzana Elon Musk owenkampani yeSpaceX, lo mnumzana Vivek Ramaswamy bazaphatha uhlangothi olungakethulwa ngokusemthethweni olubizwa ngokuthi yi-Department of Government Efficiency. Baningi abasakhulayo abathakazelela imizamo kahulumende lenhlanganiso ezisebenza zizimele eyokuthi bethole ulwazi lwemisebenzi yezandla yona abathi ibaphathisa kakhulu empilweni zabo, kubika uTobias Mudzingwa eseHarare.
Kulezi fundi ezingamakhulu amathathu lamachuma isichagalolunye ezikolweni zeHarare ezibalisa iSt Peter's Kubathana lePeople's College ezaphiwa izicoco zokuphutshisa imfundiso yemisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukubaza, ukweluka, ukupheka leminye eminenginengi phansi kohlelo lwe-Uplift Phakamisa Simudza. Uhlelo lolu lwalukhokhelwa inhlanganiso yeGold Zimbabwe isebenza lezinye inhlanganiso ezibalisa iMusasa, Childline, Yet lePadare. Imali yohlelo lolu bayinikwa nguhulumende weMelika phansi kogatsha lweUSAID. Omunye osakhulayo owayefundela ukubaza uNobert Milanzi uthi ubonga uhlelo lweUplift ngoba laye selolwazi lokuzidingela imali yokuziphilisa.
Mina ngangivele ngithanda ukubaza, yikho ngangena kuhlelo lolu. Wangceda ngoba sengikwazi ukuthi nxa ngalungisa izinto zami ngingazuza njani ama-markets ukuze ngithole imali. Ngafunda ukuthi ukuba ulesipho akwenelanga ngoba kunengi okufunakalayo ukuze ibhizimusi lokubaza liphumelele.
Omunye njalo oyefunda ezokuzicomba uFlorence Gumbo uthi uhambo lwakhe lwalungekho lula kodwa uyajabula ukuthi uphuthe kuhle izifundo zakhe.
Kuningi okuhlupha incazo emolini eswelayo ezidumbisela imali zomchova imali nje yedatha kodwa ngazama ngakho konke kusemandle nami ukuthi kube lapho ngikhona. Nxa ngikhangelela kusasa ngizibona lami ngiqale yami isaluni ikhampani ye-makeup. I hope ngizathola uncedo ukuze ngiqale lami kwami.
Unobhala ohlangothi lwemfundo yaphezulu usikhwica mfundo Fanny Walter Gwira owayengumhlonitshwa omkhulu emkhosini lo wazisa izifundi labazali ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole amathuba okulolonga amathalenta abo.
This is an example where people who had been left behind.
Sokuyinto yakudala ukuthi nxa umntwana engafeyila uform 4 asaqhubekele phambili ngokufunda. Baningi abasakhulayo abelezipho ezingafuni ukufunda amabhuku amaningi. Thina njengohulumende sithi kasibaphathiseni. Ngumlando womuntu wonke nje ukuthi amathalenti abantwa bethu athelezelwe ukuze abanike inzuzo kanye lokuthuthukisa izigaba zethu.
Umsekeli kamqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-USAID unkosikazi Olivia Knight laye owayesemkhosini lo wathakazelela ukusebenza ndawonye lohulumende ukuze impilo zabasakhulayo ziphakanyiswe.
Thank you for affording this youth this opportunity. You have made us proud.
Okuhle phezu kohlelo lolu yikuthi kalubandlululanga phakathi kwalabo abakhwabitha amabhuku lalabo abasalela emuva kodwa lwabalinganisa. Mina ngibona izifundi lezi zithuthukisa izigaba zazo.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo esebenza lenhlanganiso ye-Team Europe Youth Sounding Board uTamia Govera uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubeke ngokuncedisa izikolo ezifundisa imisebenzi yezandla.
Lezi zikolo zingancedisa ukwehlisa inani lamajaha lezintombi ezibamba izidakamizwa ukuze zithole imisebenzi lokuthi bathole okokubamba benqabela ukuba yizidelamkhuba lokudliwa zindunduma zomhlaba. Kungasinceda kakhulu makuyikuthi uhulumende engakwanisa ukunceda ngemali ukuthuthukisa lezi zikolo ngoba zisasilele emuva.
Uhlelo lokunceda abasakhulayo olwe Uplift Simudza Phakamisa lwalujonge ukuphathisa abasakhulayo abahlala endaweni ezibalisa iHopley, Stone Ridge, laseMbare esigodlweni eHarare. Inhlanganiso yeGold Zimbabwe eyayikhokhela lolu hlelo yathembisa ukuqhubeka isebenza lomphakathi ukuze abasakhulayo bethole ubungcitshi obungabanceda kwelakusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.